Nna n'ụzọ atụkwa m ụjọ na ekidnapụla akwa ebe e nesila anya wee bulu akwa ọkụkụ tiwara aka n'ọba ego dị na put adresị ndị ọba. E nwetazie anyị kedu ife anyị eme anyị erewela akwụkwọ pepe soup. Anyị anọkwa na anyị ebirokwa ebi n'obodo ahụ. Mana ikwu ekete ụfọdụ asị gị na ị na-ekwughele you are the marketing something. Oh, the marketing on the mother. But reality and if it's here in your way and half, yeah. So, where's the Vedica? And where's the Vedica nightlife? Even if you're unable or to unable. Man, you wear like a time when they happen, I see you are the marketing, you are the marketing, you are the marketing. Until you blow in Kegiwa. Mbaki, I'm an obri issue of the marketing. The reality is reality. Nke fọ n'anya bụ nke fọ n'anya nke akọrọ akọ bụ nke akọrọ akọ mana ọ mee gị even ka esu oyibo dị marketing ọma mpụta nwunye n'ọnụ mmadụ ebirokwa ebi o mmadụ ebirokwa ebi I'm telling you mmadụ ebirokwa ebi obodo etigokwa onye ọbụla dị careful obodo etigokwa. Ma ndị na-ebi fake life na social media bụ sị a ga-ebulu gị cheki akaụntụ ₦1 adịrị ya. Ife a ga-eti gị, ọkwa ịnọ na-ebi social even abụ fake life, ije club, ise picture, ebunye gị ego gị bido ego, ekwuru n'ego, ise picture. Ebe ọbụla ije ise picture, elu na ije tọrọ na afọ. Ụbọchị ndị a ya akpalụ gị aka nena akaụntụ gị ₦1 adịrị ya, akpọ nne gị, kpọ nna gị na fon, ọ bụrụ na ogili na ọsị ka ọ na-ele n'afịa. Ife a ga-akụ gị ama ndị a dị. Bibe fake life. Ọgada gidi. Ka enesila anya bịa bulu na hotel ya. O wee bụrụ ngịwa. Anyị anọkwa n'obodo ahụ. Ịma na onye kwuo asịsị ka pant ya dọwa. Anya ebirokwa ebi. Onye ọbụla dịkwa careful. Ekwusikwa m.